Sizawuqala ngokwenza umthandazo. Apho umthandazo esikhumbula khona ukuthi bonke abantu balapha eMzantsi nasehlabathini liphela bachatshazelwe yile ntsholongwane okuthiwa yikorona. Bathatha ubomi babantu. Sizokuthi namhlanje xa sivula inkonzo apha kwenzela amanzi emsobomvu kunye nasekhaya lethu sithi sizakuthandaza oba singene ngaphakathi enkonzweni sithandazele bonke abaphilileyo sibulele uThixo. Sithandazele eli xesha lonyaka okobana silifumene singalibali ukubathandazela bonke abantu abakufrontline bedilishana nabantu abachatshazele yile ntsholongwane. Sithandazele bonke abathe banduluka abanye bahleli ngasewuneni kaThixo ubawo noYesu. Sithandazele bonke abantu abathe wehla wadamba umoya wabo umphefumlo ngenxa yokuqwaleka ngexesha le-lockdown. Thina amaKristu asawufumani umthendeleko. Thina amaKristu besilinde ukwenza i-Good Friday for 2020 asakwazi ukumenza ngokuqala ngomatshi ukuya ku-19 kaSeptember bezingekho inkonzo njengoba bezivaliwe sisebenzisa ubuxhakaxhaka beli xesha. Siyakhumbula okobana bakhona abantu abathe bona bangcwaba abantu babo kabuhlungu ngoba aba bantu babo bebengakwazi ukuthi bababone kakuhle ngakumbi abo abachathazele i-coronavirus. Silahlekelwe zizihlobo, silahlekelwe ngabahlobo, silahlekelwe ngabantu esibathandayo. Asalenza kakuhle isiko lokuba phapha. Singabalibali bonke abantu abathe babalonli babethestile kwathaba ku-self-quarantine. Abanye bafumaneka be-positive kwathaba ku-self-isolation bebehleli bebodwa iinkqondo zabo zingonwabanga. Sibakhumbula abantu abatsha abathe balahlekelwa imisebenzi nabantu abazi-bread winners abathe balahlekelwa i-income. Siyabalibala abantu abakhulu ebekumele zengelixesha bahanjelwe izihlobo nabantwana babo nabefundisi babo nabadala babo kodwa akakwazi ukwenzeka belilixesha liloli ilixesha le-stress ilixesha le-misery ilixesha elenza masithandazele. Bawo Thixo wethu olungileyo, mzali wethu, Thixo ophilileyo, ngalo mzuzu sesikhankanyile izinto esizithandazelayo xa sivula inkonzo e-John Knox Bokwe Memorial. Bezile abanye, bangxengxeza abanye, baba ngamagorha abanye, baba ngamagwala abanye, kodwa Nkosi enamandla sithi nazo zonke ezi prayer pointers esesazikhankanya silaphe sangweni lenkonzo yakho nge 20th ka September xa siya kuyivola sivula sisithi ingaba khona yona intsholongwane kodwa wena usenguthixo awujiki awuguquguquka awutshintshi unguyizolo nguyena namhla useza banakuye nangomso xa singena ngovuyo sifana namatakana avuya xa ebona unina sithi yavula inkonzo nkosenamandla sizawagcina wona umqathango obekiweyo okunxiba imask umqathango obekiweyo we-social distancing umqathango obekiweyo yokukhangela i-temperature umqathango obekiweyo wokuvasa izandla xa engekho amanzi sisanitize siyavuya siyabulela sonwabile namhlanje sithi yiza Kristu ube nguthixo ethuna namhlanje thina sesivumile sathi safunga asibuyi mva bokristu waphakade amen amen
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Besisuka kundalashe. Sithi xa sibhiyoza sijayive ibhasi nantso siyaqala ke udalashe jap
Yeah, Thank you. one.
Bye-bye.